ngalileke ngeke sangibiza lutho.
Hola.
Qalile weekend.
Sizayigobha lezozo. Uyazi, uyazina sina mangithelela phansi angithi ngithelela amadlozi angithi. So mangkhotha. Ngivusi thongo lami ayibona lento le. Uyazi these days ngisibana nabo umrapper. Sayigobha. Ene what khona ba rapper ngesiZulu, khona ba rapper ngesiTswana, futhi khona ba rapper ngesiVenda. Mara angakazi umuntu rapper ngeSwati. Uzoqala mina, uyabona. Ngizothatha ingoma yesiZulu, ngizoguqula ngeSwati kawe. Amantombazane, lelamantombazane. Amantombatane, lelamantombatane yabo. Eswatini umzayoni umtayoni. The next artist and the one who will close this show, Sibongile. Thank you very much for your people, Sibongile kakhulu and enkosi siyabulela. Thank you very much for ungizile lapha and khona umuntu simo uTola, uyamazi uTola. Ngithi ngishaya ngeSwati. Uzola!
Please just a 20 caravan. That was a child of who's never had a bomb. walk in the club, this is Gaza. Grabbing microphone, shooting this in the manda. We have a foot of a caras, we are power. A fucking night stop, who's a cozy club? Oh, now my dad can show the bar, I'm the PI, Bonnie Corner.
Yeah. Let's go.